Agyidifo, more days of prayer, dwumadi na yasan aduro so yi, na mede anigye ɛma mo akwa abasoronko. Ɛfiri sɛ, ɛnɛ nso, yɛbɛhyia Yesu wɔ yɛn A to Z abɔden no mu. Ɛnɛ, ɔse, Yesu a ɔne awufo mu abakan, Jesus the first begotten, na bɔden a ɔde atwerɛ a ɛyɛ fɛ, anaa letter F ɛhyɛ aseɛ no. Yakenkan sɛm no ɛnɛ nso yɛbɛsan hu no wɔ adiyisɛm etie yɛ baako nkyekyɛmu ɛnan kɔpem enum no. Ɔse adom ne asomdwoe ɛmfiri deɛ ɔwɔ hɔ sesei, deɛ ɔwɔ hɔ daadaa, deɛ ɔreba no, ahonhom ɛnso a ɛwɔ ahengua no anim ne Yesu Kristo a ɔyɛ adansifoɔ nokwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ nkyɛn nka mo. Deɛ ɔdɔ yɛn na ɔde ne mogya adware yɛn afiri yɛn bɔne mu. Amen. Ɔtwerɛfoɔ no wɔ ne nwa baako a wato din sɛ Letters of Manuscripts Volume 1 ama yɛhunu sɛ yɛnam ne mogya so anya faahodie wɔ ne mu, mpo yɛsan so nya bɔne fafiri nso afiri ne mu. Nea ɔyɛ ahotahonyame no sɛsodeɛ, abɔdeɛ mu nyinaa abakan ne no, na ne mu ne ɔbɔ adeɛ nyinaa a ɛwɔ ɔsoro ne asase, nea yɛhunu ne nea yɛnhunu nyinaara. Ɔne ne nipadua no ti, ɔsan so yɛ asafo no ti. Ɔno ne ahyɛseɛ no, ɔsan so ne awufo mu abakan, na deɛ nyinaa mu no nso ɔne ne ɔkɛseɛ no. Amen. Yɛka sɛ abakan a nea yɛhunu ne sɛ wɔn de anigyeɛ soronko ne suahunu soronko brɛ wɔn awɔfoɔ. Na ɛwɔ Hebrewfoɔ mu anaasɛ amammerɛ bi mu no, abakan a ɛyɛ babanyini no, yɛ a na wɔn wɔ akwanya soronko. Yɛ a na ɛwɔ wɔn abusua mu no nso, asodie soronko bi tae da wɔn so. Na yɛhwɛ yɛkenkan nsɛm no a wɔfrɛ Yesu sɛ ɔyɛ awufoɔ mu abakan. Na sɛ ɔkaa sɛ abakan nko ara deɛ a kya ɛti a waa ne sɛ nea yɛdi nkan wɔ no. Nanso text no mu no, ɔse Yesu yɛ awufoɔ mu abakan. Saa asɛm korɔ yi ara yɛhunu no wɔ Kolose ti a ɛyɛ baako nkyekyɛmu 15, Colossians chapter 1 verse 18. Wɔkyerɛ sɛ ɛdin no yɛ Yesu ne din soronko. Na bɛyɛ dɛn na obi ayɛ abakan na wasan so ayɛ nea ɔfiri awufoɔ mu? Nea ɛwɔ mu ne sɛ Yesu nyane firi awufoɔ mu a wanka owuo anhwɛ bio. Amen. Na 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Korontofoɔ mmadi nkan ɛti ɛyɛ dunum kyekyɛmu aduonu no ɛma ne yɛ dɛ soronko. Ɔkyerɛ sɛ Yesu ɛyɛ wɔn a wadeda no mu aduaba a ɛdi ɛkan. Jesus is the first fruits of those who are asleep. Amen. Wei kyerɛ sɛ Yesu yɛ awufoɔ mu abakan ampa. Nea ɔwuiɛ nanso ɔsɔreeɛ a nipadua no yɛnhu porɔeɛ biara ɛwɔ mu. Amen. Na wei ma me ne wo ahotosoɔ sɛ Kristo nti me ne wo yɛnsa ka daa nkwa. Amen. Lazarus nyaneeɛ, ɔsan wu biom. Yesu nyaneeɛ nanso wanwu biom. Owuo antumi anka no anhyɛ. Amen. Agyidifoɔ, nɔkora a yɛni mfa Yesu ho no ɛnyɛ nea yɛgye die nko a, na mmom no ɛyɛ anidasoɔ soronko de ma me ne wo. 1 Thessalonians 4 verse 14. Thessalonica 4 ho adi nkan ɛti ɛyɛ 9 kyekyɛmu 19 no, ɔse na sɛ yɛgye di sɛ Yesu wi na wasɔre bio mu a, saa ara nso na Onyankopɔn de wɔn a wadeda no ɛnam Yesu so bɛka ne ho aba. Amen. Ɛnokorɛ, Onyame nyane Yesu. Ɛno nti Yesu yɛ awufoɔ mu abakan nia onyane ya wanwu bio onia onim se adakam na mu ho a yesu koda aye no adane tunnel okwan bia meno ye faso akọ osoro eno nti hwehwe se woni ne benya ayonkofa efisa wa sorry na oba wa ye krado so bi shia no ana onya me na no mu aye si betumi atena se asetena pa wo beto ye nse yesse na ye fata na dumti amen afi ye mpa ebo adisre no na pe yi bo mpa ye na de urade ase so wa kwenya se wunim no asan da na se biom se yesu nti me no ye wo ni da so pa bi ye mo mpa ye ensre ahwotene se ibetumi atwere no ye ensre nso se obesesan yakoma aye da ye mu ni nyina ye ni afoforo nyina ya dane ye ni aba na nche afei yeto aso no ye mo mpa ye ma asofo asafo mpanimfo ani religious leaders se brani da so asen onyame na mo nso enai kristo adi enchre ne ma se be omanya denhye ani ahotoso ewo yesu mu afei ye nkoso ansre urade so hu ne ma mbo ne ekoso owi asese covid-19 yadie earthquakes are for the demonstration. Any natural disasters, any California, yesterday radi into yesterday radi nsa. So no ankasa ebe so ano amanamba. Afi mi anumbi esrempai bo. Emu mi nu so ma shuri wane juma. Se radi na ankasa enko wamwa. Bakoso ewo immigration abai amanye. Onyame ankasa enye lawyer kesie na ondi emma no baakonso esan ni gidie nti ogina akono bi anu ewa adwuma mu a aye otan ene ahoye a osre onyame se onye ni tem ginafo ne ne kasamafo no nko emma no saa okon mi gidi se nipa pi na agina bi anu onyame nko wo boa na ye sre ema won so ahunhun mu wonkun nyame na nkasa ema ne nsa so ena yenkai won so ade ato wonani se ne enim no yenkai abusua esel nyame ya adom a echina yekokra mame esel nyame nhye abusua ne den won so won ahwere won adofo de down no so anti me fe anti me si won ka ho nyinara yenkai won na yentu won hye urade nsa yempa bo no adesre na wie ye ni onyame isra so emaye na dumti amen isra umya mompa ye anapei kyeda wase oso hinyame se yesu nti ye woda nkwa ho anida so enu nti mi pasa akwanya we so asre de wona ahwe wan adofo se rade hye won dine ma wonya sa anida so se yesu wi na wasori enu nti oye wufu mu abakan na sani da so we ayi wonti wona na ye ahwe yadofo nyinara adumti ibe hu wonda achi ani ti bua ye na yiti mint na simbo abrabo ese epata onyame anopai yesse osra ho din pi so ye na brabo mu yesre tu adofo nyinara so ahye won sa wona yare yesra yare sa edi amawo mu akwantufo yesro ho wo mbo ene ede isu nko kwansu yenyina aye di ma oja edere wo California erade yesro wan kasa so anu mai wayimpo ene ti ye down ho ase o amto so ase obe ye awie kura amaye ene ede ho hye ho sase bambo fo hwe ye so abo ye ho ban agi ye mfi yourself ne fi di yenyina re mu udin ene ye di aseda ema anu pai o Jesus Christ adom ninti amen.
Cheers.